shi magana addu'a mai kwalwa yake da wannan abu da ya yi a
tocci
Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
It's so expensive here.